Kua poroporo aki ngā pirihimana o Te Tai Tokerau i tō rātou hoamahi. Ia Gail Shepherd i tukia nei e tētahi motuka. Kia mate i ngā rangi whakatā nei, nōna e whakahī koe kuri ana. Ko te uri o muri whenua te kātipa kotahi i te whare pirihimana o Houhora i te raki o Kaitaia. Ā pērā i te nuinga o tōna whānau, he ngā kaunui tōna ki ngā kaupapa waka. Kei a Hārata Brown te pūrongo mōna.
Koia te kai urungi o te whānau moana.
Oh, great pride. You know, it's, I can feel my grandparents, you know, my nanny that was always in the kitchen, my aunties, my papa, but I've always been a tomboy, so this is my thing, as to sitting in the kitchen peeling potatoes, although I still do that.
A mahue iho ki muri, ko tōna waka tēte me tōna whānau, e mau nei te kākahu taratara e tangi mapu nei, i te rironga o kātipa Gail Shepherd.
It's a shock in the way that it happened, and Gail was such a big character. So going to Waitangi from now on, you know, I'm always going to look at the back of the waka and look for her, and know she's there. We'll have her hui and we'll have her cloak, and I'll know that eventually her mokos will grow up to be holding that hui and wearing those cloaks.
Engari wana whakapapa e pānau ro te taupauri ngā tikuri, me muri whenua katoa.
Nō te ata nei tūai te karakia ki whāngarei. I reira rongo ai ngā kōrero a te ope prihimana.
Gail is a sister with a nao. Nao polisi pānau. And the larger iwi liaison officer team is in Northland.
A tōna whānau tonu.
When it comes down to work ethic for the likes of Gail and our whānau, it stems from their grandparents.
I mua I tana hokinga mai ki te kāinga ki te kāo.
She had actually just got her dream job back up in Houhora, back home, based in Pukenui as a police up there. She took over the spot over her brother, who moved to another position. So she was so excited to move into there and have that job.
Ki te aho o tātou nei tamariki, ki te aho o tātou nei kōtiro, me te aho o tātou nei iwi e roto, e noho nei roto i a muri whenua. Tēnā tōna hihia e roto, tēnā tūmomo mahi.
Nō te hatarai ka tukia aia e tētahi motuka i Helena Bay.
Really hard on the whānau. This is going to hurt for a long time, as would anyone passing, but Gail in particular. She was always outgoing, not about herself.
He kani māma, he whaia, he tuahine, he iramutu, kuariro. Ka tū tōna tangihanga ki Pōtahi Marae i te kao, a ka hore anō kia taunga whakaritenga mo tōna nehu ki te urupā o Tūtū Maio. Hārata Brown, te kariri.